Nanda kiti, alibuni chungu mwana mama, akutela mchungu.